zamani. Yuko wapi yule mpenzi wangu wa zamani? Aliyenipenda kila kipindi sijawini. Aliyenipenda wakati mimi sina kitu yule. Nilipiga goti japo nipate wako msamaha. Kanipiga shoti katetemeka mwili mzima. Nimeteseka bila wewe.
You are euphemia, and your blessings biggie, sir.